jovi monna a mara wa jello di chenchi ja begele ka mola shop onne o tswa ke yengwe ra nna re he lipsi ja ke jedi kotwana he motho a ole ke gay ra nna lipsi ya ke jedi kotwana ra nna ore iri go khise
awo
na mina go pula manjela ha ore he he di gay di na le chelete
a o bona
ke ra nna go re go khisa o mphaeng o ba mo mo no ntsha male ke re nyana mo wa di mainats ore go fa di mainats ke male ke ra o khise ja
Kisa ke monna for the main.
For the main as. Ah gro wa sharakana o.
No ke batse ba nkisi ke 25000.
25000.
Yeah.
Ah motho go lana mile. Ah or the main as o. Ah na ka level are go ntsheje.
You the main as di tjwa ga mo.
Are go ntsheje man.
Ah o you the main as di tjwa ga.
Ba bona. Ho mala ka rally ne o a go one trailer.
Ah mo re ya di main as ya le right.